Concerto.
Thank you.
Oh, yeah. nang yak kumbula. Yak kumbula. Bakhlele nabangane ba. Bakhlele nabangane bakho. Yak kumbula. Bahlele nabangane bakho. Mina ngiyakhumbula.
Ngiyakhumbula nina.
Ngiyakhumbula.
Shashi. Yeah. thinking about you. Yeah, yeah, yeah. Can't get you off my mind. Yeah. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind.
I know who it is. namhlanje angibuye endlini ngisayobuka ichesi bo awelele awololo namhlanje angibuye endlini ngisayobuka ichesi we awelele awololo hey khona lento engithatha ekuseni ngisesipotini khona lento engivusa ebusuku ngisesipotini ngiyobuka ichesi mina hhayi ngiyobuka ichesi ye
Fuck your money, so bona. Times Concerto.